In this lesson, we'll learn a karakia hi ika, or a prayer for fishing. We'll slow it down a bit soon, but let's recite our karakia at full pace first.
Wāhia, wāhia, wāhia mai rā te urutapu nui o Tangaroa. Ko mō ana wiri, ko mō ana uri, ko mō ana reto, ko mō ana ninihi. Hāohia mai rā, hia mai rā, ko te ika nui o te whenua. E rongo e whakairihia ngā tapu ki ngā rau awa o te waka kia wātea kia tau kia tīnā tīnā. Haumie huie tāikie.
Let's slow our delivery of our karakia down a bit so we can learn and practice what we are saying.
Wāhia, wāhia, wāhia mai rā te urutapu nui o Tangaroa. Ko mō ana wiri, ko mō ana uri, ko mō ana reto, ko mō ana ninihi. Hāohia mai rā, hia mai rā, ko te ika nui o te whenua. E rongo e whakairihia ngā tapu ki ngā rau awa o te waka kia wātea kia tau kia tīnā tīnā. Haumie huie tāikie.
And now let's recite our karakia again at the speed it should be delivered.
Wāhia, wāhia, wāhia mai rā te urutapu nui o Tangaroa. Ko mō ana wiri, ko mō ana uri, ko mō ana reto, ko mō ana ninihi. Hāohia mai rā, hia mai rā, ko te ika nui o te whenua. E rongo e whakairihia ngā tapu ki ngā rau awa o te waka kia wātea kia tau kia tīnā tīnā. Haumie huie tāikie.
Tēnā karawhiua.